Gavana ma Busia Paul Otuoma oseyo sirkal mamalo e wi masiche mag ohula mokwako kar dak ma Budalangi bang' rem keto e tim okenge manoket kod jotim nonro e wi geng'o ohulano. Omedo ni sirkal onego tim tije e yorno makare ka ok en gima kare neno ka jatend piny Kenya dhi e rombe mag twak e wi chal mar kor lwasi ka piny Kenya to lokruok ma kamano pod onge. Ka noloso e kinde ma pogo chiemo ne jodak ma Budalangi, Otuoma nowacho ni okang' matieko ohula ma Budalangi en kunyo yao ka riwruok mar Red Cross koro dwaro jokony mondo mi gikuny yewni go.
At the moment the people we have in the across the camp plus integrated we have around 1000 close to 1747 that we are responding to at the moment. But of course this is an active response, so we see community getting displaced almost every time, so it's an active response and we anticipate the number is likely to be bigger. So we are calling upon other collaborators, partners, other humanitarian again partners to really come on board to support the community needs, because it's the community really need our intervention.
Sisi ndio tunaadhirika sana, lakini rasilimali ikikuja ya kujaribu kuona kwamba tutasaidia wa Kenya namna gani na haswa watu wa Budalangi, hatujaona chochote. And we can't solve these problems on our own. Hatuwezi kuwa tunaongea mambo ya climate change na pesa inakuja mingi katika nchi ya mambo ya climate change, lakini vile hii pesa inapangwa sio